Shadowy Lacanos, Sarikim Gondu Walin Hanan Aisha Hanana Bukhari Yabad is in Abad Dora Musa Olida Angwanta Muhammad Taradi Kuma Wakilim Sarikim. Wakilin sarkin Zazzau a Ciroman Zazzau ya amsa ma Muhammad ya amsa ma Muhammad Tirado auren Hannana jama'a sai